nasekhaya ngingazelele ngiyakutshela ngikanakile kwabangathi ngiyabonisa kwabangathi ngiyakhupha
kwabangathi ngiyakhupha
kwabangathi ngiyabonisa kwabangathi